muri ama bonne fontaine tuko 18 twabonye ko ashoboka tuzoshira ha amazi ya régie des eaux kugira ngo umwe ne gihugu aronka amazi atakintu nakimwe abanje kuriha hama twaciye tubasaba tuti mwego abene gihugu mufashanye na abakozi ba régie des eaux kugira ngo mukore ibikorwa vy'amaboko nabo baje bakora ibikorwa by'ubuhinga kugira ngo amazi bazoyazane bitiro biragora umvonya mukuru nuko ariko haribonekeza ikiza cha kolera ariko ntigiteye ubwoba cyane gose mugabo twebwe nk'abajeje intwaro twabonye uko twogira ningo kugira ngo tukingira bene gihugu tujejwe